Mbona kuna talking stage?
Msianza kuzungumza za ujinga.
Have you eaten? Have you slept?
Kidogo Chris Brown ameingia kwa playlist yangu. Come on man.
Toka. We don't have time for that shit fam. Masamba haya.
Unandai hizi, sikudai eh. Dinyane hizi.